Machiegni kendo chenro mar kawo pach jopiny e wi paro ma thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi nyime e kaontis mopogore opogore e pacho ka. Wadhi ane Kisumo mondo wawinj ane kaka Millicent Adhiambo opangonwa.
Achiel ka achiel kwawuok e kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College kuma chenro mar kawo pach jopiny kotenore kod wach madwaro thicho oko e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi e nyime e kaunti ni ma Kisumu kuma chenro ni ne ochakore gokinyi kendo oganda nonyalo yudo thuolo mar golo paro mopogore opogore ka nitie jogo mane siro okang' ma kamano gi jogo ma bende ne kwedo okang' ma kamano. Ka bende gie thuolo ni kaka inyalo neno oganda ni kikaendi ne gichako ka gidonjo kidam kidam kata kamano gie thuolo niendi oganda osechopo kar romgi kendo gidhi nyime kod keto kokgi e andika manyiso ni gisiro kata gikwedo okang' ma kamano madwaro golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oko mar apis mondo mi owuog e komno kaka jatelo makanyo. Ka upogore gi mano Nyakwara Mogi en chenro mane ochakore maber okinyi ka oganda ne oyudo thuolo mar golo pachgi achiel kachiel ka bende ne moko kuomgi kwedo ka gisiro ni koponi weche makamano kata okang' makamano ikawo to winjo bedi okang'no ikawo ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jatende ma en jatend piny Kenya William Ruto. Wach ma bende e seche mane ochopo mbele kanyo ne ok obedo makare ne kweth moro mane odonjo ma bende nene dhiro oko kata dhi pudho oko jogo mane golo paro makamano ka giwacho ni gin ok gisir wach mar golo Rigathi mak mana ni gisiro ka ibiro gole kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende oganda moko ne onyal golo oko gie thuolo niendi. Gitulo Nyakwara Mogi aboteri achiel kachiel ir jogo ma bende nonyalo golo pachgi ma bende ne seyo jood bura mamalo kuom kawo pach wach niendi kendo miye nengo ka giwacho ni weche mamulo ngima jopiny to pok negi keto e pek kata gimiyo maino e yo machalo kamaendi.
An gi nyinga iluonga ni Joshua Rambo, ajadak mar Kisumu West, kamoro miluongo ni Kisumu Chula Imbo Karateng. Achopo kae Tom Mboya Labour College mondo agol pacha e chenro mar thinyo jalup president Rigathi Gachagua oko. Gimomiyo awacho ni Rigathi Gachagua nyaka dhi oko nikech Gachagua chal ng'ama ospiele san mochieme. Ing'eni ka oyieri ka jatendi okawi ni mondo uti kode to in iwuok kianye, mano ok en gima nyalo timore. Onego bed ni ka dine en deputy president matiyo gi wiye, nonego bed ni kaponi weche nitie mar ywaruok to gibet e boardroom to giwuoyo kaka jokanyo nikech gini ochal kaka keny. Keny ka dhako osechai ma dhako golo siri oko, mano dhako ma ok inyal dak go kendo. Te kaka Gachagua chalo. Ero kamano.
A support ni Gachagua odhi dala. A support gik moko makosa manotimo 11 go te. Ma onge kata achiel moko go tik. Koro ana wacho ni Gachagua odhi dala. Nikech pok aneno ng'ama piemore gi jatende. Mano nyiso ni noketho tich kata oketho Kenya. Ok wanyal yie mondo keth Kenya. Aonge gimoro kendo machielo.
Nyinga Richard Uchingo Gendo, ane jagoro mar jopur mar Niang Kenya ka kendo jagoro mar chama mar UDA Kisumu County ka. Wan wasiro thicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup ker Kenya ka. Ang'o mi owacho kama? Kane process mar loso kembe mag niang' mag sirikal ochako mane nie manifesto mar Kenya Kwanza, to president no write off 117 billion shillings mane ni kembe mag sirikal ipachuka. Ni neno kane nitie ng'ur koa kuom deputy president kowacho ni timo ne jok mok gin shareholders gima ok onego timnegi. Koro osebedo ng'ama pogo jo Kenya nikech wan wang'eyo ni Mount Kenya, the lake region, the coast region, nyaka Turkana kucho wan jo Kenya, wan jo oganda achiel. Omiyo wasero kabisa mondo thiche oko mondo programs mwatimo ma ker nigo maber matime sekta mar niang kae odhi mbele nikech obiro bedo ng'ama kelo geng'o. Sasa ma wach moro nitie mabiro madhi konyo jopur niang to obiro geng'o nikech kata sama wawuoye kodi ni jopur jogine jotich manie kembe mag niang pok ochuli pesa maromo bilion 4.5 billion.
An nyinga Pamela Opiyo, awuok Miwani Moroni constituency. E wach mar impeachment mar deputy president a support nikech ok oikore mar konyo jatelo tich. En odwaro mana ni mondo obed biased konchiel. to gini en nobedo deputy mar oganda mar the all people of Kenya to koseye mar mondo mi giti gi president kanyakla chia koro wa support mar mondo a support mar mondo mi ogole odhinwa gi chien mondo mi Kenya oyer assistant manyalo konyo tich mar oganda wan kaka jomiwani wadwaro ni factory wa obed ni ringo miwani kanyo katiyo to wan gi chiemo mon bro loko nyithindo bro yudo tije koro mi a support mar mondo mi ogole oko mondo mi Kenya odhi mbele wabed oganda achiel e riwruok achiel e par achiel kuom nyinge luongo ni Florence Atieno aja Kisumu East abiro ka wakilisha mondo thich Gachagua oko Gachagua ose Gachagua to kitecho gito nego bene itecho gi Ruto jalopne te onego bene itecho gi te gi wuok oko nikech ka nwayero Ruto nwayero gi Gachagua te kom margi telone margi gi te onego bene itecho gi te oko an mane gima nya wacho kaka Gen Z
wan kaka jo Kenya omako dhowa ni ati these leaders wuok oko tero motion e parliament gimoko ojali kata maslahi mar ja Kenya wan kaka Kisumu East wadwaro ni chiemo obed makare e piny Kenya wadani bech mogo dok piny wan kaka Kisumu East wadani weche mag somo masani thagowa mtindwa ng'eny gi ntimo kalo modhi madhi university ok ginyal yudo thuolo makare e weche mag kata mana mar HELB kata HELB applications e weche mag health sani jowa ma jo Kisumu East ng'eny gi are confused e weche mag NHIF gi SHA kendo wan gi wasiwasi ni wan kaka Kisumu County wan ok warwako wach mar SHA wan kaka Kisumu East wachung' ka rombwa ni kochuno ni Rigathi Gachagua nyaka dhi to dhi gi moluor William Samoei Ruto uyie koso kuyie
kopogore gi mano nyakora Mogi kamane kaka Uganda osewuoyo kabende iwinjo pachgi kagiwacho kendo moko kwedo moko besiro kabende gie thuolo ni endi wabong'eyo ni Totokma wach ni endi obro chopo kanye jood bura bro kao kang machalo nade ka ionge penjo mora mora taduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho kotino kod mago mabende otenore kod weche makao pach jopiny ewi thicho oko e apis mar Rigathi Gachagua kao kamano taduoko ni studio
Ero kama na inya mil center diambo achel.